Nwunye mụ adaala ike ịgbọ gị. Ihe ọ na-ala ike bụ ka nna asị aka na-arụ mgbe niile. Yes, naturally, ụmụ nwaanyị na-adaala ike tai 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 tai. Ụmụ nwaanyị na-ala ike. Just, ibu ụzọ kpatụcha ha aka n'ahụ, romansicha ha, were aka gị metụcha ha n'ihe ha ji bụrụ nwaanyị. Were ọnụ gị naanị nke a na-amị amị, yetago, ịmịa ya ala, ịmịa ya ọtụ. Mana ọ bụrụkwa na ị ma nsị ịgbọ gị, ụmụ nwaanyị ọ ga-abụ otu a, gị na ha na-abụ nọdị, ihe a ka ha laa ike. Ọ bụrụkwa dat na ị marala ha ọtụ, ị ga-ala ha ọtụ, mana ị ga-enyegodi ha 80% ọfụ inye ha romance. Metụchie ya aka ebe ị kwesịrị imetụ ya aka, ịghetago, ka o nyere ya aka, ka o nwee ike ịbịa, ka ebe niile nwee ike ide ede before ịbanye. Mana ọ bụrụ na ị na-eme, ị bụrụ nwaanyị ozugbo, ị magburu, ị bụrụ ihe gị ozugbo, sụkwie n'ime ya, ọ daa like ya. Because ọ bụ nwaanyị na-adị moved all the time, ife ya mgbe ahụ n'eze anya n'ilo. Ọ bụrụ na ị bụ nwoke na-ege m ntị, ị kwesịrị na-amụ nwunye gị ka ị mara ihe ndị ọ na-alaiki. Ị kwesịrị na-amụ enyi gị nwaanyị ka ị mara ihe ọ na-alaiki. Nọọ ka esi eme ya. Ọ bụrụ na that romance ka ọ na-alaiki, romance bi ya. Ị na-eme ihe a, ọ na-eti mkpu, ọ na-ebe akwa. Ọ sị gị, ọ na-eme ya na ọ na-atọ m ụtọ. You know that kind of thing. So you man chose so tie look at that no watch you again kitty. So no make another like you wanna like ya. Who why na like ya? No kiss we in ya ya. They see bongi o. Mali give good uzo. Why aka? Ina wata. You know who why na maybe 30 to 35 minutes before hanyo. If you tie is hanyo, can why is hanyo? So you feel that na other like you lot. All I like you lot. Ọkwara ịbụ nwoke ọ ga-abụ onye magburu ozugbo ịnyụọ ka isi ka isi wee satisfy ya that woman. Ọ n'ịmara dat na ị na-satisfy ya onwe gị, ị na-satisfy kwa nwunye gị, you don't concentrate only yourself. Ị na-afia now, so mgbe anyị ga na-emetụcha aka otu ahụ, mgbe ahụ ya niile na-abịa, mgbe ọbụla o chetago obi adị ya mma, ofu anụgị ụtọ, obi a na-atọ ya ụtọ, so ị ga-concentrate ka ị mara ụdịka ihe nwunye gị na-alaiki. Ụmụ nwaanyị na-alaiki baghị ịgbọ gị, isi ohi ozugbo ha na-alaiki. Nwe ndị na-alaiki, ị bịa metụta ya aka, fie ha aka n'ahụ. Nwe ndị na-alaiki ya na nso, ọ baghị ịkpata aka na krip. Ị na-aghọta, ọ ga-enyere gị aka very well. Dani Chọsụ nnọọ, ị bịara ịpara mụ gị ozugbo, sụkwie n'ime otu ya, si na ọ daa laiki ya. Ọ dịrọ mma, mgbe ọ ga na-etizi mkpu, na-asị gị na ọ na-abịakwa, na ọ na-abịakwa, mgbe ahụ isuwezie ya ozugbo, isuwezie ya ibi. Yetago, nwaanyị a na-efili, ego na oge a na-efili ya. Ọ bụghị chọsụ satisfy onwe gị kwuru ozugbo, ka ezi maka nke nwaanyị. Ihe a niile ka ị ga na-eche eke bifu isewe nwaanyị ịgbọ gị, maọbụ bifu isewe nwunye gị ịgbọ gị. Ụmụ ụmụ nwoke na-adịghị eke ihe a, agbagoro nwaanyị n'elu ozugbo, ha nyụọ ọgwụgwọkwe, mana ha mara dat na nwunye ha ahụ ha na ha na-eme ihe ahụ abịabi. So ihe a niile ka ị ga na-eche eke ma ị na-ese nwunye gị ịgbọ gị, maọbụ na ị na-ese enyi gị nwaanyị ịgbọ gị, ekenekwa ụmụ unu, biko ntụsa n'ozi a ka emesịanụ.